asivusele maswati namahle ngiyavusela elibonjeni aludlela ufukuthe ngivusele kamanzini ngivusele kahoho ngithi ngabe njani isiselo sgothi lesinemandla ngingumfana wenu umfana wangani ngithi angibuye lomuhla senike ngilivusele maswati namahle kude lokunganani kude lokuthenile ngifuna ukuthi sendlule kuko ngaphandle kokuthi sesile sibukede indaba yakhe shakhantu simaswati asisiso sivele sithanda ukuqwasa noma sivele sithanda kubandlulula site izenophobia thine emaswati kodwa ke indaba lefaka ekhathi Michelo Shakhantu seyisihluphile simaswati ukuthi buda kuthi ngvota mphini wafika eveni lemaswati waba injina beyisola ingabe konke kuhamba kahle yini ungabe uyindvota lebuyaphi nekutalwa nebuve kuhambe kuhambe kuvele lapho khona ukuthi Shakhantu uyindvota lebuya noma yekutalelwa eveni laseZambia live laseZambia ke nakhona bayakhala ngaye Shakhantu akusithi thine sodwa emaswati Shakhantu evenila seZambia nabo bayatibuta ukuthi vota mphini wena wabajute nemakhosi nabo president bemavela mabili ingabe kanzi uluhlobo luni lwemuntu njengoba wona lawo makhosi nabo president lo jute nabo kuyabonakalisa ke ukuthi labo bo president labo nibo labatiwa kanye ukuthi bangolile Shakhantu maswati lamahle evenila kangwane siyamati sawubalanje tingapane takele tintona sati kwakuthi waze wabeka sandla kuyo leyo ngapane leyo uyinjina lengathinzeki uyinjina lehamba emoyeni ufamba moyeni Shakhantu siyamati kwakuthi nguye lophethe imaloma kholiyari nokuyimayini yemalahle emaloma Shakhantu siphinze simati kwakuthi nguye umnikati wenyathi yetidvumo inyathi construction aphinde abe ngumphathi wayo iSwazi Mobile Iswazi Mobile vele ke siyati maswati lamahle kokuthi baba icala yacalwa nguye lobeka umholi wayo adumile Victor Gamete khona lapho Victor Gamete aphindwe abe umnikati welicembu lembabane Swallows jikithi khona lapho imbabane Swallows sponsor lesikhulu sayo yinyathi construction nita kubona lokokuthi kungumdladlwana wekucocomisa timali kuphuma imali kunyathi construction yokuklinwa khona kuimbabane Swallows khona lapho umnikati wembabane Swallows lophindze abe ngumnikati weSwazi Mobile noma chairman weSwazi Mobile so uphindze khona lapho ungumngani wakhe Shakhantu lothi bakashona umnikati weSwazi Mobile kubonakala yena Shakhantu sekathatha indzambo Shakhantu maswati lamahleni tawati ukuthi ushade naye Pholile Dlamini Shakhantu kunemandla ke kusole sibongo sekuthi ngupholile Dlamini bese khona lapho sekwengedwa nga Shakhantu uvele abe ngumfatilo nemandla kunabo bonke bafati eveni nakangwane lamandla akhe aphindze abonakaliswe kakhulu angeteke ngekuthi abe nguminister of justice and constitutional affairs eveni nakangwane nitawati ke ukuthi Pholile Dlamini Shakhantu ube ngummeli netulu kweminyaka leng 20 Leyo experience yakhe Pholile Dlamini Shakhantu ifaka ekhathi i-commercial law bo commercial litigation structuring unegotiator emabhizinisi nekweluleka ema-multinational clients aphindze Pholile abe i-conveyancing attorney loko lesengubalile ngaye Pholile Dlamini Shakhantu ukuhlanganise nendvodza yakhe lesengishilo kwekuthi iphethe bomongameli belive laseZambia iphindze iphathe nemakhosi eveni nakangwane sewungacabanga ke emadlala banawo ngoba umkakhe uyakwati ukudlala nemaphepha aphumise imali isuke kwenye inkampani iye kwenye inkampani kubhalwe emaphepha lahlakazelako aphindze ke manje abe i-minister of justice and constitutional affairs loko kubenda ababe the most powerful family eveni nakangwane kungako vele sibona bangema-multi-billionaires Lengoda ke yakashakhantu siyati ukuthi iphindwe ibe nalomunye umfati lokuyi trophy wife lohlala eveni lase eSkwahlandi lo mfati wayo lendvodza lobitwa ngekuthi uKholithi Shakhantu yena kude umsebenti lawendako umsebenti wakhe kuthenga tikhwama tabo 1 million ema handbags timoto tabo 5 million ema Ferrari po 24 netimoto ema Range Rover Sports boma Bentley Bentayga Loyo mfati loyo watiwa ngekuthi uke asukeke nje ayodla i-breakfast eLas Vegas noma eParis kude umsebenti wakhe yena nje kuthokotela tithukuthuku tendvodza yakhe Angifuni kwandla kakhulu maswati lamahle ngithi angisho ukuthi Shakhantu lona akasiyo indvodza lethonzile eveni laseZambia nakhona bakhala ngako lokho lesikhala ngako simaswati ngaye Shakhantu live laseZambia linato tingapane talo te construction kodwa ke Shakhantu uphindze ahambe aye eZambia athole ema projects emigwaqo ngayo inyathi construction lesikwati kahle ukuthi inyathi construction lena ingapane leyasukela eveni lakangwane Njengoba ngichaza maswati lamahle kwakuthi nebantu baseveni laseZambia bayakhala ngaye ngoba ugijima ayothola emathenda akateki kokuthi uyindvodza lehlala eveni laseSkwahlandi uyindvodza lehlala eveni lakangwane uyindvodza lehlala eveni laseZambia kodwa ke ngathi unemandla kakhulu kuleli lakangwane live noko ke siyakwati kona kwakuthi wahamba eveni laseZambia njengoba bekangumngani wakhe President Rupia kulandzela futhi wabangumngani wakhe President Lungu labo welo bekwatiwa eveni laseZambia kokuthi bakhohlakele lokunuka pho Kungakho-ke wabese sowewetelwa eveni lakangwane kwekuthi bakhone bona kuthi bakline timali tabo basebenzise yena njengemfanyana wabo lobagijimelabo kube kwamazi ukuthi nguye le njinga lephethe timali kanti le timali dala bo-president lababili nekulandzelana kwabo nekukhohlakala lokunuka phu. Sibonge-ke ukuthi live lasezambia selendlulile lapho selimtholile president lobukeka ngazuthi utabacotho sikubonile ngekushesha timvo tishintsha ekungeneni kwakhe president washintshwa bo-commissioner of police washintshwa lokwa nalokwa njengoba kwatiwa ukuthi bo-commissioner of police nalawo ma-forces nadvute bebakhohlalele benta konke kungcola lokufunwa ngulungu naye rupia ngekwedlula kwakhe. Sesiyambona-ke namhlwati soyamsebenzisa Shakantu nebudlelwane bakhe nebu-president belive lasezambia. Shakantu akasuye muntu neongethenjwa singemaswati leti ngapanela nato tingapanele titholakele ngekukhohlakala lokuhlanganisa emave lamabili akasuyedwa uhamba nalabaholi balawo mave lamabili lakhohlakele. Kungako-ke maswati lamahle nyalo umkakhe abekiwe wabayi Minister of Justice and Constitutional Affairs ngoba leyo ministry leyo niyo leyekugcina ekubukeni kuhamba kahle kwetimali kuthi ini emaphepha emenjani ku-ownership ingabe i-constitution ayikakaviolatewa yini. Bese khona lapho minister wakhona siyambona ukuthi bekalucucudu lwemeli ekubanjweni kwemaphepha ema-properties nekucubungula tinkulumo temabhizinisi letifaka imithetho yemavele ehlukahlukene. Shakantu akasuye muntu. Shakantu eveni laseZambia usilwane njengoba naseveni lakangwane asilwane. Futhi-ke njengoba sekuna president lomusha eveni laseZambia asimati ukuthi usenayo yini indawo yokubuyela khona. Kodwa-ke usesenayo indawo eveni lakangwane ngoba mswati usenakaketulwa. Asathi-ke ekuketulweni kwamswati njengoba sekubonakala kokuthi loko kutawenteka kuze madude. Bekuloko nje maswati lamahle bengifuna kwendlulisa ukuthi Martin Shakantu Michelo kanye nemkakhe Pholile Dlamini Shakantu nesilay queen sakhe lesi multimillionaire eveni laseNingizimu Afrika kepha si housewife Colette Shakantu.